ishirahamwe ryose ONG lokali cyangwa mu ONG international amashengero yose akusaba gukorera hano yose yoraba ico ashobora gufasha mu iterambere rya komine kuko murazi neza yuko yaba amashirahamwe yaba amashengero asabwa guterera mu iterambere rya komine asanzwe akoreramo rero twashimye yuko bwa mbere bavyitabye ari benshi hama ubugira kabiri twashimye yuko imigambi yose irimo bayishimye kandi twashimye ko hariho nabavuye hano bafashe imigambi bazorangura muri uyu mwaka ugiye gutangura abatabikoze nabo twumvikanye yuko kubera benshi usanga bitabye atari bo basanzwe bafata ingingo ya nyuma mu mashyirahamwe basanzwe bajejwe ko bagiye kugira amanama nabo basanzwe basangiye uburongozi bw'ayo mashyirahamwe ku buryo mu kiringo kitarenze amezi abiri ni ukuvuga itariki cumi z'ukwezi kwa gatanu bazoba bashyikirije komine umugambi batoye muri rya migambi isanzwe itegekanijwe ko bazofasha ku rwego rwa komine hama twumvikana kandi ko tujya dusubira guhurira hano imbere y'uko ukwezi kundi gutangura ariko muzi yuko exercice budgetaire itanguriramo kugira ngo turabe rero migambi bemeye kuzotangira uburyo bazokora mu mashyirahamwe yose ari hano amashengero ari hano hanyuma tujye dushyiraho n'amakomite ajeje gukurikirana bivanye n'ibisata ayo mashyirahamwe yemeye kuzoshyiramo ibikorwa byabo rero uwo mugambi muri rusange w'imyaka itanu amafaranga yose ukeneye n'amafaranga angana hafi miliyaridi 48.